Stop allowing Tswarelo for the inconvenience, but Kira Merkwak.
I could love him and gang him. Will I can think if he's like.
So, we to be young Siphiwe.
Ungangam Lilo.
Okay, so when I learn and I'll say close?
No. Mlilo afika naye lapha ekhaya. Sase siyamamukela ke thina njengomndeni samthanda.
Then why ungifile child in Jesus?
Ngimsisa.
Why?
Wangixoxela inkinga yakhe. Washo wathi nenkinga esikoleni, akakhokhile, angazi kanjani kanjani iy'ncwadi. Hayi, ngamsiza ke mina.
So then why omoreketsa ikoloyi?
Angifuna ukuthi athathe leyo moto phela ahambe ngayo esikoleni.
Wayithi for motho onasi close lisiphiwe amthuste thata unale nto sambuze ngayo
yini ekufuna ngikutshele yona. Ayikho into engifuna ngikutshele yona mina. Wena ulandile kwami ukuthi ngizokhuluma la ngihlohle imibuzo ngokuthi kade ngisiza. Ngihlohlwe imibuzo ngoba bekusiza umuntu. Hhayi amaphoyisa. Simanga. Hhayi, umsazi mina. Yini ngampela ufunani manje lo la? Ngoba ngithi ngiyiphendule yonke imibuzo mina.
Noma kanti mina sengiyiphoyisa yini. Sokwazi ngani?
Ngikasele sengenze napho. Ngikhophela rebulele in private.
Private one. Khuluma la izidlangala lena yike into engiyifihlayo mina.
Okay. So we did a research ka Siphiwe and it turns out haona le ka university ya ke linga register ka yona le matric wa matric hana o. Biyane ke nya go itsore chelete e no mo fa yona. Ne le ya eng?
Hai bo. O tsene mme no funa go ke le university aga khokhile u ya ba kwaleta. Nka mnikezela le yonto.
Oh.
Wena ko mathomong o re buditse re chelete e no mo fa yona ne le ya university.
Okay. We subpoenaed your banking records and it turns out modima 70,000 rand eo hona le 100,000 e we depositileng ka tsatsi la tlhokofetseng ka lona. Modima mo hona le 150,000 rand e withdrawilweng kwa accountong ya hao. Yona ke eng?
Hai bo, tshutso ngqambela manga ke phela.
Hawu,
ungqambela manga ekwa ngitshela ezinye izinto kweni. Mlilo, ngqambela ngampela ubale lo mfana omlethe empilweni zethu ngampela.